Baba, Nkulunkulu, kodwa yini ukuhlupheka ongaka baba?
Pho iphethe kahle ingane yami, ungamangali iseseyintombi nto.
Mntana, ubongani u-available. Futhi akakashadi nokhukhu.
I'm calling off this wedding.
What?
Ngoku ngeke ngikwazi ukushada nomuntu ongenalo uzwelo nabantu abahlupheka. Umuntu wabantu
mina. Bongani, are you out of your mind?
Bani bongani.
Uzophila kahle. Uyokuphatha kahle ubongani awukho kuyokuswela.
Sithunywa abakanjo mama. Bathi shwele. Inja yabo seyidla amaqanda lawo sisho.
Unuwa kamithi. Hamba uthandazo, ucela uxolo.
No. Sengiqhubekele phambili impilo yami, nawe ntothonze kanjalo.
Ngizokutholela amaphilisi ukuthi ukhiphele uSathane umthwele.
Ngithi phumani. Phumani.
Hamba.
Yazi ukuthini mamshati? Mshati ubongani.
Hey wena. Angithi ulokumitha kwakho, ungabe sithenga mnandi la ekhaya. Ucazu ngaphambi komshati.